悠悠来猜。La bola y tiwani, la bola y tiwani.
Don Bugues hogará, Don Bugues.
Que la hoy.
Don Bugues lo me hará, Don Bugues.
Wodalay.
Don Bugues le quiera, Don Bugues.
Caimae.
Don Bugues la chiara, Don Bugues.
Yo, 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 yo.
Yo, 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 yo.
Soy Jiniso,
yo, 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 yo.
Tindora o Faso,
yo, 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 yo.
Un borata de eso,
yo, 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 yo.
Obicha y Duguna,
yo, 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 yo.
Shakopo Korhopo,
yo, 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 yo.
Shakena Walaito,
yo, 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 yo.
Dabubia Amara,
yo, 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 yo.
Oromo Afaria,
yo, 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 yo.
Tigiria Gambela,
yo, 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 yo.
Somalia Hararia,
yo, 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 yo.
Benshangul Sidama,
yo, 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 yo.
The Reha di Saba,
yo 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 yo,
yu yidi ga kida,
yo 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 yo.
Aso so godo,
aiya,
ya ini de yeda,
yo yo,
zabai na uzoru,
aiya,
apa ba yo bu,
yo yo.
Mashi dobalcha, chicken nagiga, meche nagisha, saruaga kanao, takaro pacha, aso sogode, balcha bultane, yesa bukada, tista dashiche, dancha kachada, lo alo ite, koraga kide, sonde pirito,
aya.
Hey yo gada,
yo.
Hey yo gada,
yo.
Hey yo gada,
yo.
Anu ba yo gada,
yo.
Hey yo gada,
yo.
Walaito yo gada,
yo.
Ay bitai,
yo.
Son lo chanka I,
yo.
Sasanka to, sapa kunti di atos,
yo.
Soto impursia, deria de garakota,
yo.
Uma waria, la shua gaga po,
yo.
Eka da gela,
yo.
Chongurem na mana,
yo.
Basi do sodun,
yo.
Sa torada esa,
yo.
Sharan koryo, walaito bohota parae,
yo.
Kori di koltio, waria babure ha oge,
yo.
Beti antaka, daisha lakia michio,
yo.
La gada gela, la itao na gada gata,
yo.
Eyo gada, walaito yo gada,
yo.
Eyo gada,
yo.
Manza yo gada,
yo.
Eyo gada, la sonde yo gada,
yo.
Kola chopo manza,
hey.
Cha 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 cha, hey.
Yo, 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 yo.
Mada bay ordi, sama dalgan woda.
Yo,
mashay mashanga, to waliam mana.
Yo,
mida vida,
yo,
keske kimana.
Yo,
mana udoko, diara dana umana.
Yo,
shakidi mida, laga okaji do shaye.
Yo,
madena lagia, patio wore na harge.
Yo,
dicha kito, kasa worka wanche.
Yo,
burki azukyo, oisana yelaga uga.
Yo.
Gato ebito, bora calza da Zara. Esse basuan, calza imante oita. Eyo gada, eyo gada, walaito yo gada. Eyo gada, anupa yo gada. Eyo gada, materia yo gada. Ita gada, gante ita goga. Oso ni mara, bisha yenta tanta. Ambalana, walima warda tela. Aimo abisha, diape anjua eka. Sheni araboro, shepoi bako chang eko. Bota banda, aduan. Apa zeroi, bolia holia galai. Saro isi koi, la begi toga islaite. Yo yo gide, topio isi petete. Eyo gada, walaite yo gada. Eyo gada, anuba yo gada.
Yo,
surrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr